to abiro mondo watim gik mabeyo dalawa ka. Nyocha dwe ariyo mokalo gi, nyocha wan ngege. Ne wan gweng' Paul. Paul be nwamiyo uniform.
Kadika.
Kadika, yie kodi kabisa. Nwan kadik. Koro nowacho ni onge tiende ni ka nyithindo kwelo timak ichwado gi kende. Inyalo miyogi uniform to gigo mpira koro giweyo weche mag madho njaga. Gi kuo, giwerego. Koro, wadwaro mondo sani wadhi for long holidays. Wakwayo ni nyithindo bed busy. We organize tournaments. Unyago mpira, unyalo gocho gi jongege, unyalo gocho gi josindo, unyalo gocho gi jouyoma. Koro ugoyo friendly keto busy. Tumanyo go talents. Police bende ng'eni Ray bende go police. Kunyithindo mago mpira maber, Ray is the patron mar Kenya Police FC. Kunyithindo mago maber, to ng'anga ka, Iglesia ka, nyako ayude polise moko manyatimo ng'o. Yuma nyatiyo di polise.
On behalf of the two teams, adwa dwoko erokamano maduong' ne Dr. Raymond Omollo. Daktari osebedo ng'ama koro chunye, mawacho ni en chunye ni nono. Nikech kaka jomoko nosewacho, youth empowerment is very critical e sama wantiere ni. Ni sama waketo youths kaka vijende makoro bedo kani, busy, nitie gik mang'eny mwageng'o e mier. And out of this, wanyalo yudo be talents. Out of this, wanyalo yudo jagor mahia ka. Out of this, wanyalo yudo ng'ato dhi nyaka loka. So, ok en gimomo wanyaka o light, en gimomo wakao with a lot of weight. Nikech wang'eyo the impact ma football has done to many families.
Fact ma, ukonyo gwen mang'eny sana mani dila. Nijithindo mani zibiru dala makaido. Maonge gimagi nyaloti. Koro gimutimon is the best. Udok, kunuru ni, kunuru PS ni, osebedo kotimo gigi okakende. Nisha nanene ngege, majatelo ni mani pogo uniform. Achaka nene anganga ka. Kukodineti kijogi umachalo kaka, daddy, kijoku mamu. Omedi timo gini. Samo invest kwa mnyethindogi, wichi moku maguma uundu wanyalo tieko, nikechi nyethindogi. Kao giyodo kumagi bedi busy, ya magi kelonu wachandu. Umi wago nwero kama noma duung kabisa. Anan managi kwae, wawacho ni kanga kokelu, kinyalogo ero kama. To kanitie murumi rea mgoma belu, iti okinyal chopo, binyalo kwae.
So, wago ero kama no, kumulimuri kumaka uono. O, gimati moreni, jomatine matime. Koro mune yudu ngatu batu itunye matimgi mora ilani, bedo matek. Aye, gimakoro timo nikendo, enyo moro mopas gu message. Manyisa nisa mangatango neno karu wako mato, dhipe nyoni Raymond Omollo neno kapoku nungi. Koro banko singe yetu wa bro nyise kata kupenyo, nyise nye nga makama, o nga maber matimo ka makama. Koro bro mie nying, kendo yo makama nye saye medugu ite gori. Koro anaduwa konero kama nume duong, but kata kudok, uko njate loni waru wako umaber, nikechunga nga mose lawadika gimoro. Ae, ubedu kodwe tuolo, kaka wambu wadwedo kwe tuolo chakre sani, na kia ikura nye, koro kumayentire umedo parowa.
Gimati morekani, gimoro kakimoro nitire ngasi moluo. Agoyo kendo ero kamane director Betty Oranga, mono miyo wafwenyeruok makoro e, koro chupo director PS, koro chupo kumwa. Koro en bende kumayentire nyasayo mule. Kechaparo ni wati youths gi, kanyocha walonch watu mane PS ogero ka, to a player tiel, sami ne okwayo, ni moro guze bide jutu kwa gi. Koro agone ero kamano.